Je ku izina nitwa Hakizimana Deo nkaba rije ndongoye ivuriro rito rya Nzove. Ivuriro rya Nzove rero ritumbereye mu karere k'ubuvuzi ka Mutaho intara y'ubuvuzi ya Gitega. Aha mu kibano no ku misozi yabitura ivuriro ryacu turiko turaba twitura turabona ko malaria aricyo kibazo gihanze abantu cyane cyane gusumba izindi ndwara nicyo gituma mwasanze turiko turabigisha ingene bo yikingira kugira turabe yuko twakira urugero ruto rw'abaza kwivuza bavuvuye muhira baje kwivuza indwara ya malaria turabye tukagiranya n'izindi ndwara zisanzwe turabona yuko malaria ikariya cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 5 gusumba abakuze turiko turaraba nko ku munsi tubashobora kwakira nk'abagwaye malaria bashika ku 20 mu gusanga abarenga 10 ari abana bari munsi y'imyaka 5 ayiru cyancu ruje abarakarusho cyane kuko ruza gukingira amagara y'abene gihugu na twebwe tudasigaye inyuma rero umva bene gihugu ntibaheza bagume batumwanya baza kwa muganga kubera abagwaye malaria gukura bona nk'ubu bariko baratorera umukeri wa mwanya ari kuza kwa muganga araje kwitunganya mu byiwe ikindi nacyo urumva ni igihugu nyene kica kihungukira kubera ko iyo abantu batagwaye abantu barakora bakiteza imbere hama ni igihugu amafaranga cyahora gisohora yo kugura imiti kigahungukira amafaranga kagabanuka amafaranga kajya gukora ibindi